起。
Yo,
yeah, yeah.
Yo, sucker, we keep it 100.
Hey.Ekuseyimini mini, bekuyimini izolo nanamhlanje imini usangalile mobhayizele inathi ezikususayo ukushisa ilili kekikizwa mama mhla sekufika thini siyagagisa inyongo siyayikhipha sangakuphalazisi kunikezwa le beat umshanamoth angenza i-justice menzela ifilimi uthembile mbhala noma inini ngakhwela ebhithini wathi doctor bhala noma yini ngase ngithi no angivele ngenzeka so ngibakhombise bonke isikili esinyukile for sure ngagalela mo inonke izinto zakhona baqhonsa amathe ngabhekezu bashona khona manje nikhasenelwa ngiyansathambile ukhakhayi phela ngikunzi mina ngihlangane nale khashana and angibanqeni ngisangabadla bonke batshele mati sometimes ngifike lokubangula kalehle kancane ngiyabonga oledi nabo bonke abangisaphothayo hlala nami ngigcwala ngami izinja zami nakanjani noma ubani othaka gcwale ngesitele sama ngisenendaba yimi lo qobo lwakhe yizo qobo lakhe ngisho enola sika siyangena ngiyanitshela abafana yimi lo bebengazi futhi uzongena ngitheleke ngenkani manje kushubile xoshela abantwana amafoni khonga wabuyela echana manje fiki sinje bethu jesus phule namakhundaza ngashaya sengiphinde abafana ngidla amaphika ngiyibhekele phansi i-first one ezalo lungisana eke niluke kakhulu bafana isitayile senu siphashile lokho kokuqala egemina nandini ngashita siphume lapho nyoze nithi nithe ekubeni ngakhulumanga ngikhulise salukwase besifisa ngishisisa ikhaya befisa ngakhohlwa ubaba ngebhadwa sheshe wahamba sifise benginaso bangibone ma ngishaya inamba ngebhadika kusenzekanga bangakhohlwa ukuthi ngiyabathanda nabo bangangikhohlwa yonke imihla namalanga la malanga esiba nawo ma ubheka kahle awafani usuku nosuku ney'nkinga zala bangipha amandla ilife inzima ngiyabhatanisa ngumfana mangihleli ngedwa ngicabanga ngifike lokukhala ngibuye ngithi no angiqine mhlampe sekuzokukhanya akaze kwangisiza nokuhlela ngibalisa njalo but angikho emnandi emphefumulweni ngiyakhalaza ngokwempilo ngokwemali mhlampe ngaba ngikholana bengisemncane kabi nakhetha ukumasha nahamba nami ekhuleni kwami bengifisa ukunenza nibe proud impilo engiyiphila namhlanje bazala ngiyikhethelanga but angimblame nananzeni blame along jide zinkonzana zakabheki sangithemba nina more than yena nananzenzi sometimes I'm feeling ngathi kavele ngithathe ibreak but ngiyasaba kuzovele ngingabuyeleki isathu everything engizama ukuyenza ayenzeki but nzala indoda la iqhawe into engahlehli kuyinye ngisho kubaba ihambe kuhlaba kusemeveni I did it before I promise I'll do it again yeah I promise I'll do it again yazi kanjalo ubo usebenginika le beat face I was like yo yo le ntana yenzani face you know so yeah it's your boy SCR once again FJ representing the CPC you know sibuyile boy